DJ Viper.
What?
Jagala Viper, Jagala Viper.
Okay.
Mambo
Mbaya.
DJ Viper, wali okuweleza mukubile kunambe ni wamanga 0 3 2 0 0 5 0 4 ya namba ya DJ Viper.